bonke ndiyabulisa ndibulisa bonke abantu abakhona ukuzothi bye bye kule ntombi. It's not easy for me to stand phambi kwenu ndizothi bye bye kubulelwa ubulelwa ebeyintyatyambo pha kwamkhuthukana. Akukho easy kum ndigeveze la madolo. I don't know what to say. Ndise lost. Ndisahlangahlanganisa ndiyazibuza ingaba ngubulelwa ndimjongile nakweli donga. Kungasangasa phakama vuke. Ahlabelele. Ashukumisele holo yonke. Ngoba ibingumhlabeleli. We grown up ekhaya sicula sonke. Sihlabelela sonke enkonzweni. Sikhuliswa ngumama omthanda kakhulu uThixo. Umama omkhuthukana wasikhulisela enkonzweni. That's why ubulelo asuka khona. That's why ebekwazi ba omelele kwizinto zonke ahlangana nazo. Umbone engawi. Athi stand still noba imeko azivumi. Ebenikezwa amandla nguThixo wokuqhubeka nobomi. Sometimes besikhe sikhale. I remember 2 days before ayo admitwa e-hospital. Uyandifowunela uthi kayindibiza uthi makaravi. Athi makarava andifowunele ndisuka kuye ngezolo ndaflya to East London. Ebendibizile, you know, it was Sunday ngelo suku ndisiza apha. Ngolwesithathu ndajika, ngolwesine uyandifowunela. Umntu ebendimshiya ekhala ngenyongo nje ekungekho nto inintsi akhala ngayo ehamba ehleka kumnandi sisohlukana sihleka. Ngolwesine uthi makaravi, hayi le nyongo indifumeni andiyazi uba ndithini, ndiyafa mntasekhaya. Khandizamele umntu azondinceda ngoku ndiyafa. I need to go to the doctor and I believe, hayi bo. Umntu endimgqibela izolo sesithi uyafa namhlanje kwavele kwatyevezela amadolo. Ndakhawuleza ndafowunela ubhuti abathi nguHebert ohlala kufuphi kunaye kuba akululanga. Le ntombi yazocula apha eJoburg incinci futhi ithi kayithethe ithi hayi ningabinaxhala ndizawukwazi uhlala kule Joburg. Ade athi sometimes kasibuza uba simbone uba umelene nobunzima sithi hayi bo ungabuyi nje ugoduke ukuzopholeka. Athi hayi mna ndisiswe nguThixo kule ndawo futhi nguThixo ozandisusa kule ndawo. Eziba silapha nangoku uThixo thathe isigqibo ngobulela. It wasn't easy. Oh, it wasn't easy. I remember kwezi ntsuku, it was Monday, sisesibhedlele ubulelwa sifowunelwa ngugqirha sisuku kwenza ivisiti ngo-3 o'clock siyobona ubulelwa. Simshiya ephefumla ngamathumbu kunzima. Bekunzima kakhulu ebomini kabulelwa. Akululanga kuthi ukuthi ubulelwa sithi makalale ngoxolo ahambe, but the way aqaqanjelwe ngayo kwesa sibhedlele. I remember sifowunela ugqirha sisuka kwenza ivisiti ngo-5, sisuka kwenza ivisiti ngo-3. Ngo-5 ugqirha uyafuna khawulezani niphinde nibuye. Athi kuthi ndim ndihamba nojunior nomama. Athi unesokhona hlalani apha egumbini nilinde ukuba ubulelwa uza sishiya nani na. Sinibizela nje just loo nto. Bekubuhlungu sikhala. We prayed the Lord. Simthandazele sinethemba lokuba ubulelwa unamandla soza sishiya. Sathandaza i-4 hours. Wathi ugqirha nizambona ngoba oomatshini kubhalwe 0 if ubulelwa umkile. I remember bendizigqumile ebhedeni yakhe ubrother wam emhagile ephezu kwakhe ephefumla ubulelwa kungekho themba loba kungekho nto ethi kuthi angasishiya. Ndava xa kuntintiza oomatshini ndatsho ndisukile. It was easy, but siyamkhulula ubulelwa. Usebenzile umntakamama. Futhi thukumthathela kuye. Simbonile esebenza esiwa evuka phambi kwethu. Ah, sisolinto. Iwili kaThixo utshila umfundisi obethetha kule ndawo. Siyabulela kakhulu kubantu bonke abakhona kule ndawo.